Sebenzisa ikhalkyuletha yakho ukufumana u-log base e ka-67 to the nearest thousand. Ithetha ukuthi kumanani akufitshane nantoni ne-thousand. So ithetha ukuthi u-e ke ngala manani ke ofika etheni ebukeke ngathi noko awuqhelekanga wena. So le nto ibufana ke ibulingana no-2.71. So uzukhumbula uba kukho u-log base e of 67. So u-e uthetha ukuthini? U-e linani nje kanjengophi. So iyafana le nto nokuthi u-log base 2.71 namanani akhoyo ke alandelayo of bani 67 of 67. So ithetha ukuthi simunyusa ngabani u-e ukuze sifumane u-67. So enye indlela ke yothetha le nto kukuthi ngu-x, if ibingu-x lo ubuzothi ngu-e to the power x osinika u-67. So into esifuna uyifumana ngokuba ngubani na u-x wethu. So uzukhumbule ke uba asombone umntu ebhale log base e, nangona u-e ke ezi-base ethandekayo ke apha kwi-logs. So asombone u-log base e kuba kaloku u-log base e ibizwa ukuba yi-natural logarithm okanye zii-logarithm ezitheni ezitheni ezikhoyo ke kwimvelo yethu. So enye indlela onoyibhala ngayo okanye onoyibhala ngayo kukuthi ungathi yi-natural log okanye ke ngu-L n. So noba ke ligama ke lisuka kwi-French okanye kwenye. So ngu-L n 67. So iyafana ke le nto no-log base e of 67. So ithetha ukuthi simunyusa ngabani u-e ukuze sifumane u-67 wethu. So ngu-l n ke lo. So u-l n uthetha ukuthi log base e. So sizosebenzisa i-calculator ke ngoba ke izobalula ngolu hlobo kuba nama ndiyazi kaloku uba u-2.7 umunyusa ngabani ukuze ufumane u-67. So sawusebenzisa i-calculator yethu. So sawukhupha i-calculator yethu. Nantsi ke i-calculator yethu. Uzikhumbule ke uba ii-calculator zethu zohlukile. Uba une-calculator efana nalena ungabhala ke uba ln of 67 uze unike ivalue. So ungacofa u-ln okanye elaa qhosha kwa-calculator yakho elino-ln elithetha nge-natural logs uze ubhale u-67 wakho ufumane ke i-answer yakho. Uba unayo kaloku i-graphic calculator ungaqala ngocofa u-67 uze ufumane ubani u-ln. So uzofumana uba ngu-4.20469 njalo njalo. And kaloku uzikhumbula bekuthiwe to the nearest thousand. So le thousand yile ndawo inaloo 4. So u-4 aqaphela uba inani elizemva kwakhe ngu-6. So izawuba ngu-4.205. So le nto izawubulingana no-4.205. So yenza ke umdla kuba kaloku uyayazi uba u-e ungaphezu kuka-2 kodwa ungaphantsi kukabani kuka-3. So xa ucinga ke uba xa sinonyusa u-2 ngo-4 sifumana bani? Sifumana u-16. U-3 to the power 4 sifumana bani? Sifumana u-81. So u-67 yena uphakathi ko-16 no-81. So u-e u-between u-2 no-3. So iyavakala ke uba u-2.71 umonyusa ngento engaphezu kancinci nje ka-4.2 uze ke loo nto uyithini ufumane u-67 wakho. So iyavakala ke ngoba lo 2.7 ukufitshane kunobani kuno-3. Yiyo loo nto kaloku u-67 ekufitshane no-81. So ufumana u-67.